Niyaphila kodwa. Amina usakhona. Asishonelwe sizojabula sizohlanganisa abantu. Uamena ungaphathwe iCovid. Sanibonani la ekhaya. Awa right. Usujovile yini lo amen? Kwangathi usu right. Usuthole ivaccination lo amen. Ukukhulu ukuyithoba ngembikelela nonke. Ngegama elihle lomfelo wethu uNkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Lo nomphambweni uChats kaZameni. Umfundisi osemncane eNkosi yami. Ayikho into enzima njengoba umfundisi ubiza usemncane. Ngoba ulwa zonke izimpi zabantu ongakazi ubabona kodwa zikukhanzi shaye nawe. Kona nje omunye ozokubuka ethi hayi. Wena mfana ngoba umncane nje ungeze ekhaya ngithini uthi hayi nginabantu abazana ekhaya. Hawu. Kakhulukazi nje ngoba ngisathandazela lo ozoba umsizi wami njengosi ngaye. Hayi Nkosi yami ekusinda kuyehlela. Kodwa ke ngithemba ukuthi uNkulunkulu uzongisiza. Sakhona kodwa. Abanye ngeze ngibatshele ukuthi hey ningaxabani nami. Umuntu othunyiwe akekho ngaphezulu kwalo umthumile. Nami Nkosi yami ngunowo wesikhathi kuthiwa angakho umkhumbi. Kuthi obani abazongena kulo mkhumbi angazi kodwa kuthiwa angakho umkhumbi njengoba ngowakho nje. Ngiyiqeda i-degree yami ngisazoqhubeka ngifuna ukufunda ngeze ngithole i-PhD ucaca ukuthi ngifundiswa ngempela. Sakhona. Namhlanje kuwusuku oluhle kakhulu bazalani. Hawu sanibona ngapha kodwa. Ngabe ufrathela uma wami. Ah kodwa Nkosi yami hayi. Ibusiso phela zingapha. Ngihlezi ngibatshela abantu ukuthi mina I am a product of many anointing. Umuntu omdala bengimbona ngiyamlifa. Masethi uNkulunkulu ebusisi. Amazi lithi iBhayibheli amandla okufa nophila lelele imini. Noma umuntu omdala ngangangiyeza imandla kodwa bekhulumile kukhulu lokho. Sizojabula ke namhlanje abafundisi badume kabi kuthiwa bayanda abafundisi kuthiwa hey baqedo 3 hours kanti thina safuna ukushaya ivoso onakale manje mfundisi nomphimbo womile umphimbo ngithi hayi Nkosi yami. Manje inkinga ngiyenaka uJesu angikwazi ukwenziwa yini. Kodwa ngithenga ukuthi ubafo unayo leyo nkonzo leyo. Ngizofunda uGenesis chapter 2 verse 24. Bakhona abaphethe amaBhayibheli. Akekho umuntu onganalo iBhayibheli, sifatha ama smartphone manje. Akekho nje umuntu onganalo iBhayibheli. Yabo busa shama notification zakho lapha mase multitask, ususwipe, usungena ku WhatsApp neBhayibheli kumele kube kanjalo, akekho onganalo iBhayibheli. Aninawo. Okay, ngicela ukunifundela uGenesis chapter 2 verse 24. Osingabaphila kodwa. Ni right. Mfowethu right. Hayi uba right. Uright bangempela ubaba. uGenesis chapter 2 verse 24 fundela nje. Uthi therefore a man shall leave his father and his mother. And hold fast sifunda izwi laNkulunkulu bazalwane. Asifundi imessage kaJohn Vulugate. Sifunda incwadi kaNkulunkulu. Lithi izwi laNkulunkulu ngokungena ngokufunda noma ngokungena kwamazwi uNkulunkulu ukunikeza isikhalo. So ngamanye amagama bekufunda izwi laNkulunkulu nawe aduda ukuthi uzizwe ukukhanya. Ngoba izwi laNkulunkulu lokukhanya. So ngicela hloniphe izwi laNkulunkulu bathandekayo. UGenesis chapter 4 chapter 2 verse 24 uthi therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife and they shall become one flesh. Angazi noma ngilifunde ngisiZulu. Yithi ngesiZulu ngalokhu indoda iyakushiya uyise nonina. Inamathele kumkayo bayokuba nyamana. Kusakala kahle. Kuba mnani kakhulu mase sishalo lakithi ulimi ngoba lolunye sibusibolekile lolulimi. Manje ukukhuluma isiZulu yami ngisho umlungu phesha uthe lo muntu uyimbongi kanti hayi language yethu. Language emnandi. Bazalwane uNkulunkulu la ngesikhathi ekhuluma noAdam noEva ethi lo wesilisa uyoshiya abazali bakhe yobanyamane nomkayo. ayikho into ebusisekile njengomshado. That's why futhi kunjalo ingekho into ehlaselayo njengomshado. Umshado is an institution that is blessed by God, that is governed by God. Ingakho uSathane ehlasela kangaka. Abantu bengajola 15 years kodwa mase beshadile beshado 3 months behlukana. Ingoba umshado ubusisiwe uNkulunkulu. Ngoba umshado elapho uNkulunkulu wathi wathi uNkulunkulu ngisemaphakadeni kodwa mina ngizokwazi ukuyiveza ngalaba abahlangene. Ngakho ngihlezi ngiqikelela, ngakho ngihlezi ngi-encourage abantu ukuthi uma sebeshada kumele uthathe isikhathi sakho. Amazi ku-Adam ngoba lithi iBhayibheli ngesikhathi edalwa uNkulunkulu esemdalile yedwa. Wayeyedwa u-Adam. U-Adam lithi iBhayibheli wadala yonke into uNkulunkulu elokhu ethi hayi leyo yimbongolo, leli yihashi, leyo yimfene. Kodwa lithi iBhayibheli kwathi sekuqhamuka u-Eva wathi hawu amathamba amathamba ami. Angazi-ke ungakashadi wena, mhlawumbe kusadlula imfene phambi kwakhe angazi. Noma mhlawumbe kusadlula ihashi angazi. Kodwa wena ozoyishona uma sibona umkakho uthi hhayi heyi. Nawe mkapi yamshure ukuthi ngesikhathi usubona umama wasekhaya akekho akutshela kuyiqhamukela kwena. Ngakho umuntu musa ukushada ngoba nakho une-pressure. Sinenkinga namhlanje ngoba nakhona emabandleni abafundisi sebeshadisa ngenkani ngoba nakho bafuna ukuthi kube nesibalo ukuthi isonto lami nabantu abashadile. Kanti umshado kumele uqhamuke kuwena ngaphakathi wena muntu wesilisa. Ngoba uma uthatha umuntu ongayena lo owubambo lakho kuba nzima kakhulu, kufana nokuphusha ibhala. Yazi ayikho into enzima njengokuphusha ibhala elinganawo uGrisi ngoba yonke into yenzayo iba ne-effort. Kodwa once wafaka uGrisi noma i-Q20 yonke into iba effortless. Uthi hawu kwalula, kwalula, hayibo kwalula. Ingoba lowo muntu lo uwubambo lakho kulula kakhulu. Yazi bengathi kuthiwa uthatha uhambo njengamanje eGoli uhamba nomuntu omjwayele, angeke uze u-6 hours drive noma u-5 hours drive ngoba uhamba nomuntu omjwayele. Uhambo noma lulude kangakanani kodwa luba lula ngoba uhamba nomuntu omjwayele. Noma senithule emotweni kodwa kuba nalento ekuthiwa i-comfortable silence. Singathuka sula le Maritzburg eThekwini sithi mase sifika eMontrose, hawu uthi njengoba kade ngikhuluma ungathi niyakhuluma ngoba nihlangene nje ngenyama kodwa nomphefumulo wenu uhlangene ubambe lakho-ke lolo. Kodwa lo usacabanga ukuthi eyi urehearse, angazi noma niyazi leyo nto leyo, uqale phansi urehearse ukuthi eyi ngizothini, ithi 1, 2, 3 webabakhe hayi ngakho kwethu nawe mami ngiyangigqugquzela ukuthi uhambo uzoba lula kakhulu ngoba umshado uneyinkinga, umshado uyahlasela ngoba ubusisiwe uNkulunkulu. Kuzoba khona izinto ezoba yingqinamba, uSathane usazonilwisa, usazongena ama-SMS, usazovele kuvike nje i-access e-primary Nkosi yami. Hawu Nkosi yami, angiyashumayela bazalwane, kusazo nje kungena i-message yase-primary ezingathi usumuhle kakhulu namhlanje. Hawu wayehambe ekudelelile njalo ngoba khona isibusiso sasemshadweni. Kona into ekuthiwa ishakana glory. Ngokwi-theological terms, ishakana glory, manifestation of glory, inkazimulo ebonakalayo. Lithi iBhayibheli uMoses ngesikhathi esehle entabeni wathi esebuyile adehle noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ubuso bakhe babukhazimula. Ubuso bamama kuzokhazimula namhlanje. Usazo befika emsebenzi kuthiwa wamuhle kakhulu inkazimulo yasasemshadweni. Ebemuhle nje ishe ngalenzile kodwa ebemuhle kakhulu. Omama bengangifakazela omama. So ngakho ngiyabagqugquzela abangakakhethi njengami nami ngiyagqugquzela ngakho ukuthi kuyinto enhle. Kodwa umshado kuyinkinga ngoba mina ngiyazi le nto ngoba umuntu ongakazi engena emshadweni unayo yonke i-experience ngomshado kodwa engakazi engena emshadweni. Angazi into enjanelo mase uthi lowo ungakangeni usuyasaka ukungena kodwa abanye betshele ukuthi hayi into emnandi, into emnandi nabi layo. So ngakho emshadweni ngicela sihlise kancane bazalwane. So ngakho emshadweni sengizohlala phansi emshadweni intezo nenza ukuthi nibe understandane abantu abaningi abahlukani ngoba bechithile abantu abahlukani emshadweni bazongifakazela uma abahlukani abantu emshadweni noma abahlukani abantu ngenxa ukuthi khona ohambile oyoganga kodwa 50% wabantu bahlukana emshadweni noma abahlukana kwama relationships hayi ngoba khona ongathembekanga phambi kwabo phansi kwabo kodwa abahlukana ngoba aba understandani emshadweni kunento ekuthiwa ama differences
okusho ukuthi mina ngoba ngingakasizakali angikwazi ukulala iradio ngayidlala kumele ngiyidlalele phansi
kodwa uma sengifika emshadweni mhlawumbe umama Dlamini weshaphati leyo ukuthi lalela-ke mina nje ngifuna ipeace so uma sengingenile emshadweni kunalezo zinto lezi ama-differences utholo wasekhaya akalithandi irayisi engingavuthwanga kahle ngathi irayisi ngalivuthisisa kahle libe iphathi lithambe uma selifaka lezinto ezikuhlaza oma bazongifakazela libe mnandi manje mina ngizomtshela ukuthi hey mina ngiphule ngophuthu angiyisebenzi yonke lento le omunye mhlawumbe ukhule ngani ipasta noma yini mina ngimtshela ukuthi ngikhule ngempilo so umshado uzoba right kakhulu ngoku-understandana futhi ubaba amaselele kumele ngithule ifoni bekuthi ade ngayifaki i-silent manje sengiyifaki ngiyimute ama-notifications egcina ngokungena kube mina engiwafundayo nefoni ibiringa bekufuna uma okay naye ngoba lezo zinto beninga-understandani kuzoba ngitholile unkulunkulu-keke into engizoligqugquzela bos ngaye unkulunkulu akakunikeze into e-perfect unkulunkulu ufike ekunikeze ngapha kube usanpedo ngapha mase kuba fine yabo ibhabheli ngoba lithi he who finds a wife othola umfazi ufumana umusa unkulunkulu okuchaza ukuthi kuwa wonke umuntu wesifazane kunonkosikazi kuyena wena umuntu wesilisa kuyi-task yakho noma kuyi-role yakho noma kubuhlakani bakho ukuthi uthole unkosikazi kuyena abantu bengashada for 60 years kodwa uthole ukuthi akaze mthole unkosikazi kuyena so ngamanye amagama umshado unjenge-airtime nakhumbula ama-airtime lakudala wawumcreshi nami kuthi wafuthathe uthenge i-airtime uyakwazi ukuyithenga i-airtime kodwa i-airtime awugcini ngokuyithenga angisho le thengwe ebhenki manje mase uyithengile i-airtime kumele uthathe ihlanu noma ikhoin mase uyayicresha uthole i-voucher number mase uyayifaka efonini unkosikazi usekhona i-airtime kodwa ubafo uzomela ukuthi ngokuhamba naye ediscover izinto ey'nkulunkulu ey'fakile ngaphakathi kuyena uyamdiscover njalo uwife mase ufumana umusa unkulunkulu usekhuluma ngaleyo nto leyo umshado udalela i-procreation unkulunkulu ingakho wathi zalana mnandi nonqobo umhlaba umshado is for companionship ingakho lithi ibhayibheli 2 is better than 1 umshado futhi promote healthy sexual ngoba manje ngeke usuhambe ugagama ufake i-deep oil yakho lapho u-check amafuzi kodwa manje usuyazi ukuthi ngila ekhaya wancipha u-amen so umshado upromotha zonke lezo zinto ingakho-ke kanjalo unkulunkulu ewubuyelile and njengamanje sizobusisa amaringi kumnandi ukuba umfundisi ngoba zonke izinto ezinhle iqala kuwena awamahle amaringi awu mandaba usakhalabasi azamo aza inomona yini bazalwane mahle hayi mahle amaringi madoda mahle eyi mhlawumbe nami ubambo lami likhona la eduze mhlawumbe ngizohamba seku-rayithi ngizocela bekuthi bakhona abaholi abakhona abafundisi angazi noma bakhona abafundisi abakhona sobusisa amaringi ndandathu bakhona abafundisi abakhona ngizocela sehlise amaphimbo sibusise amaringi baba egameni likajesu kristu wasenazaretha nkulunkulu namandla nkulunkulu othandekayo baba siyabonga sithi wena uthembekile baba akukho okwenzakalayo empilweni zethu okuba i-surprise empilweni yakho wena ubona ekusithekeleni lithizwe lakho umhlaba nokugcwala kwakunge kwakho izwa bakhile kulona baba lolusuku walibona walinquma waliphasisa emaphakadini baba nazi indandatho siyabusisa ngegama nangegazi lika Jesu Christ waseNazareth uthi baba babiyele abantwana bakho thina sibona wena kodwa wena ubona ihamba basazolihamba baba buyela uhambo labo ukuthi malingabi yebo baba sazovuka izinkoda baba bahlanganise uxoshe konke inqinamba uxoshe yonke into ubiyele uNkulunkulu namandla ngegama nangegazi lika Jesu babiyele baba engathi ungayaleza ingilo zakho baba emshadweni kwabo baba engathi ungafaka iwine elisha phezu kothando labo ukuthi lapho sekuphele khona wena ulivuse iwine elisha belokhu kukusha bethandana ngegama lika Jesu baba siyakhuleka baba sithembe wena akekho onjengawe baba siyayithoba lithi izwi lakho baba abayithobayo phambi kobuso bakho wena yakubaphakamisa baba siyayithoba sonke la emshadweni nazi indandatho baphakamise uNkulunkulu ngegama elihle leNkosi uJesu Christ waseNazareth amen izocela usibo bezinga phambili sebezositshela ke sebezoshama